mami dal yekum yekuma ko in leen yow yep mo won la